ukwamukela ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukusha u subscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo
ibilizolo ukuthi ngibehind nambe ngibhizi angithi niyakhumbula ukuthi uSthelo uvulele uMamkhize i-case yokuthi it's been 10 months ingane bengimnqabela ukuthi ayibone uGugu Flow. Uthi uma uSthelo i-statement asibhalile e-High Court wahamba waya kubuka kaMamkhize beyovakashela uGogo, right? Mabe fika bevakashela uGogo ingane mase yagula ingaphathe kahle. Ayimesethi uGogo ngoba engathi akaphilile akasali. uMamkhize uvele wathatha ingane bahamba bayohlala eGoli naye akazi ukuthi bahlalaphi akavumelekile yena ukuthi abone ingane it's been 10 months ingane yakhe angayiboni hayi ke siyakuzwa ke lokho nasi isigaxa isigaxa sithi kubo kaAndile Mpisane uMamkhize wafosa uSthelo ukuthi enze iDNA test ukuthi kuprove ukuthi ngabe uGugu Flow ingane yakhe ngempela yini. Guys, khona kodwa into enje. Manicabanga uSthelo ngaqamba manga but uSthelo ufundile. Umuntu ofundile uyazi ukuthi izinto ezinje mase kusenkantolo kuzothiwa enkantolo okay, bakwenzisa iDNA test, waya kumuphi udokotela ukwenza iDNA test, ngaya kuDr. Rachel, uRachel aveza amaphepha. Angicabanga ukuthi uSthelo ngaqamba manga ngento kanje because inkantolo izoyilandela leyo nto kuzofunakala iproof yokuthi wayenza iDNA test ngempela makuwukuthi iqiniso lento le family yaphila kahle yasebenza ngingayihalela imali yabo umuntu owamitha phambi kwethu sonke owayedonsa imoto zamamiliyoni ikhulelwe la ngikhumbula kahle ngikhohlwa leyo video wamitha sambona waze wayoteta sambona sekufanele enziwe iDNA test namhlanje yokuprove ukuthi ngempela uGugu Flow ekubeni kwaAndile loyo wenziwe iDNA test kwayena okay sebeneshona ke bona ukuthi ingane yabo so bona ngokwabo uSthelo wantshontsha ingane kushuthi uAndile walala nomunye umuntu uSthelo wantshontsha ingane yalomo isiphithiphithi ubuwishiwishi wayiqinisile uSthelo ethi ubuyishiwishi yabo lento yabo hayi bandla ubuyishiwishi angiyifuni imali ngoba ngathi iyasanganisa imali hayi iyasanganisa mae nake nayo izinto enje uma wengane wenziwe iblood test emuntu okade evele khona enziwe iDNA ekade evele ekhona hayi mae ngeke ubuyishiwishi lobo